amafunya bano nya mbo anko we ayogera ku anko kati kitegeza ne anko we yali mukuru era oba kitegeera yera okubanga tamanyi
Yeah.